In life, some may walk, others may run. Abraham, no, ebi enante, ebi nsu tumirika. Nemo meka wo se, edan nyameka se, emuadume nyina anko, no wa adaka ni mono no. Na chichidie wo mu, na nwa wo mu, na ponko wo mu, na nkrama wo mu. Nanso wo nyina kodru pe. Wa sitire mono. Ebetumi aye den. Nanso at long last. Dia waka fa ho.
Senisio aba aba befiewo.
Nyame bo ade no. Achichidie. Wa mfe medika. Ana krama nso wo bono no wo de medika. Ada achichidie so befo so tumi kasa krama no. Asem mezi. Nanso ba bia krama beduro no no. With tie, bro, bro. One day, I just see the answer, so no. And man will be here, dear. How are you, dear? Say what? Peter will be a man. How are you, dear? For God's time.
Zenicio, I will be a man. I can be a man.
Mister, what is that? One show, come at thing. Nani job in kase. Minim se mi di ma fono awia na bonti na famo ayeden na nsio beto amen.